Dumelang hape, hey beautiful people, hoseng hwa letsatsi. Lebitso la ka ke nna le Mohammed Malahla Mokoto, proudly Mr. Mokoto's product. Jwalo ka letsebao ka ra channel ena, ra hlabollanang, ra eletsanang, ebile ra elellisanang, re bitsa hape jwalo he, re shera maikutlo a mamamedi ba batle ba selema se seholo sa diphetho, di-change radio, selema sa lehodimo. Clip e ke bulang letsatsi kana letsatsi la kajeno ke clip ya ntate Mofokeng, mo e leng hore o na bua jwalo ka motswadi. Wa tseba ntate Mofokeng o buile ditaba tse leng hore di hloka motho a di mamelang a rapetse, a memme moya o halalelang hore jwale o nke taolo e le hore a tla tsebe ho di utlwisisa. Ntate Mofokeng o buile botho jwalo ka motho a moholo, o eleditse ya nang le tsebe ha imamelle. Jwale ya ba ntate ntwa ya hae o fihla a mo tlatsa hona mono ditabeng tseno, ebile di
mmoho le nna. Nna ke se ke dula ke mametse wa FM, nna ke a mamela. And nna ke ma ke a mamedisisa ntate Mokoto. Ha ke o dumedise wa FM, ke dumedise le ba o sebetsang le bona. Le ba o re palamente pene mmoho le bona. Ke tlo qoholla mabitso a mabedi a mararo, e se mabitso ditshwaelo. Jwale re ntano bua ka leeto la hao le lepetjo la hao ka mehla molomong wa hao wa feme. O bua ka moya o halalelang. Empaneng ho ya ka mo ba mohlomong ke utlwisisa moya o halalelang, ke nahana hore ha o batle ditshila. Ntate Mokoto, moya o halalelang ha o batle ditshila. Ka mantswe a mang, nka pheta ka hlalosa ka ho feletseng hore le Kreste ka boyena ha batle ditshila. Wafe, jwale ho na le dipotso tse ileng tsa botswa ke Mme DK, o ipitsa ausi Dikeledi. Mpanjeng habe ke utlwa ditaba tsa hae ke mme a se ausi, mara he ho ne ha o etse lebaka. O botse dipotso tse ne ke nahanne hore re le Magautrain tshwantse be re mo arabile. E bang re di ditemaneng tsena ntate Mokoto tse o buang ka tsona tsa moya o halalelang. Right. Ke utlwa ho na le taba e ke sa kang ka e rata e buang ke ntate mona, o re e ne e le ngaka. Batswadi ba hae ke dingaka, e ka re le bonkgono le bontatemolo ke dingaka, ha be ke sa fose. Jwale le yena o qeteletse e le ngaka. Empaneng ke tlo kena ho yena fela ka ntswe le le leng fela, le le leng fela, e seng mantswe a mangata. Dumela ntate wa ka, o kae? Ka hobaneng ha o tshwaele ka mehla ha ke tshware lebitso la hao? Ke tlo re ho wena fela ntate wa ka, ke di utlwe ditaba tseo di buang. Ha hona mo nkareng ke tlo kena teng ho tsona. Empaneng ke tlo leka fela hore ke re ho wena o itukise lentsweng leo le buileng. Ke bapisa le moya o halalelang. Ke utlwa o re ho mme mongake ha tswele pele, re tla bona hore na o fella kae. Jwale ho ya ka nna ke le Mosotho, a ke a lokela ho ka tjho jwalo ho motho, ke mo fa anathema. Ke leka fela hore mohlomong ke tle ke ebang o sa tsebe lentswe leno hore na le beuwa ka mabaka a feng, ke kopa fela o le hule kapa o kope tshwarelo ka ntswe leno fela ho mme moyake. A se lentswe le tshwanetseng ebe o ka le ntsha ho motho e mong. ke lentswe hangata le sebediswang ke batho bana ba metseng e pele. E re nakong yane a sa teneile ke wena a ba re o tla bona o qetile ha tsho jwalo o tla bona le hore ke tla bona hona o fella kae ke ditemana tsa metseng e pele ntate wa ka a hona mo ke kenang ntho tse di buileng ka ofela tsona mo ke kenang empa re nne ke re fela nna itukise mo lukisa ntsuleno ska ba hlo o leng sa molomong wa hao e bang re re rona ge latelang ntate mokoto ya buang ka moya o halalelang melomong ya rona ho ska hwa tswa se khutlela mane mo hothweni na baloi ke bomang a go tla sendate wa ka ke le ka fela go ke behe taba yena yo o e buileng ha ya lokela be o e buile a ke re wa le ka o e bua sesotho ke mosotho ene ke tseba mantswe a sesotho a tseleng e hantle le a se tseleng e hantle ke re mokoto re tshwanetse mona re lokisaneng se ka ra kwala melomo ya rona le mo re utlwang gore aa wa bo rona mona e ka re motlhomong ga a na tsebo ya ntho e a e buang motlhomong o e bua gobaneng a e utlwa e bua ya mara taba ya lentswe leno le tlhalosa ntho e itseng jwale ke kgutlele ke utlwa go na le tshwaga nate mokoto a ke tsheng bare nna e etsa gore ke dula ke mametse gore e tle ka yole nna ke dutse ke mametse ke tshwere pene gobedu empaneng taba kgolo ntate mokoto o bua ka moya o halalelang o sa batleng ditshila o sa batleng dikobiso empane jwale be se ke ipotsa gore na e bang ge ba le moya wa makwebeta a na dithapelo tse re buang ka tsona di a re bua ke mang wa fe a ke betse ka majwe bara wa feme ke le ka gore ke bontshe obaneng ke mamela ditshwaelo ntate mokoto ke mamela ditshwaelo ke mamela ditaba tsa bapalami mmogo le nna empaneng bapalami mmogo le nna ba bang ga ba so sokologe empaneng ba re bona ba sokologile empaneng ga ba so sokologe ba bua ka moya o halalelang paneng ga bana wona nkebe ka re nna ke na le moya o halalelang gobane le nna ke dutse kgwadeng mona ke mametse ditaba tse tswa melomong ka bapalami mmogo le nna e bang ke mamela ditaba tsa gago nete mokoto go tloa kgale ga o ne o qala go fitlha wa feme o le mane thetha ka e batone o nona le lentswe la lo le bua o re wena o nka short left ebile o sa tswafe gore zonto a ka na tumela labo ya appointmente wena o tla tshwara short left empa go la wa fihla mane mo moya o halelelang o la wa tlosa ntho moyeng wa molomong wa hao wa jikisa tsotlhe tse ba motlhomo o ntse o di latela tsa ntsa mehleng ya pele o ba lining e hantle ke ka go le ka jelo lena motho a ka bua ntho e itseng le itseng ga o kgone gore o hlasele motho yeo ka mantswe a seng hantle jwale a ke sa a sore ke support-a mme wa mongake no nna ke na favorite and a ke no ba le favorite ba Gautrain a ke no ba le favorite gobaneng once o na le favorite ga ona moya o halalelang gobaneng o tlo kgetholla empa neng re mehlape ya modimo. So a ke na favorite ha ona mana mo ke favang mme wa mangake a ke mo favi empa ne ke utlwa ona le mme a utlwa mo hloko a utlwa mo hloko haholo nna ne ke kopa ho fapana hore ge ikutlwise bohloko pele tsa rona di gothe madi o lo tshwanetse re rapele re kgumame re rapele go fitlhelela mola moya o halalelang o theohela ho rona o tlosa dipuo tse mpe tse malemeng a rona wa fa mekea leboa se ke lebo yalate mokoto ga modimo a bele gona a bele gona ka matsatsi otlhe ka kreste morena amen
dumelang ka go dumediseng tate mokoto dumediseng tate wa rona driver ya radio ya difetogo tate wa ka modimo a go etsa ntle modimo a go sireletse dia go maatlafatshe papa ke lebaka ditlipi tse papa o re romelelang tsona ka ona thego ya technical team ke modise le mme wa rona e le mmedipuo le modise le wa selemo le botlhe fela e le balatedi ba radio ena diphetogo jale ke reng ka tseko le nang tate mokoto ka boikokobetso ke ne kopa o ntumelele ke bue ka taba ya mme wa rona e leng ena mme e leng mme Abraham ka re modimo wa rona a re seletsa re maatlafatse ntho e ke ratang go bua le mme Abraham ke gore mme Abraham ga o motho fela ga o motho fela o mongwe wa babiditsweng mme wa ka jale mo batho ba biditsweng mme wa ka ba tsamaya le gana teng ga ba tsamaye plekeng tse monate tse soft gobane leeto la modimo ga se leeto e le bonolo ga go bitsa gore ka mantswe mang o tlo ra gore o tsamaye o bua le ba manganga ba go ngangisa lentswe la modimo ba ngangisa nnete batho ba dijong tsa bona e le maaka pa le mme wa ka tshwarelela sefapanong mo Kresete Jesu la re shwela teng gore nna le lena nna le wena mme wa ka re tla re tshware dibi tsa rona gobane sefapano Jesu o re go monna o re wena ikele sefapano magetleng wena ka bo wena ga gore se sona sefapano seo wena o ithwesa sona ande kan in this sense ga re o rwala sefapano in the physical ke sefapano se buang ka sona ga se sela Jesu ila a lekeletswa mo go sone e sa gago ke sefapano kore o dumetse mo go ene gore o tla utlwa yena sa se buang kore nnete e tla ba dijo tsa gago because nnete it's a key and nnete e kry-a fela go Kreste Jesu ka gore ena ore ke nna tsela le nnete le bophelo go ya ka John 14 ga re tsa gona mo go 6 mona le mo go John 11:25 ke tsa le nnete le bophelo ga o agapara ga o dumetse mo go wena le ga o ka tlhotla phela ka le batho mme wa ka ba rata lego ba rata go kgwa ba rata go phela ka le motho a rolole bophelo ga ba monyake le family ka se go nyake mo go mo ke bomme wa re ke bo batswadi ba rona ga ba re nyake le ba bangwe ba itlwa ene wa ye molekane a ntse a re go nyetse mara se ka go nyaka because mo go wena go developa ntho ya modimo jale mme wa ka sa gago ke re just hold on moya ke rata moya o le mo go wena gobane mo go wena ke bona moya wa boldness mo go wena you are very bold as Paul said gore ga re fiwa moya wa go tshaba re fiwile moya wa maatla ga re boife ntho tsa lefifi ntho tsa lefatshe goba re tshepiso gore bophelo bo teng on the other side jale mme Abraham ke go ratile you are a leader you are a principled leader you've got principle go ka stoisa ke ka swa go tlwa go mathomong kwa mme wa ka o bile le di principles go o bona getse ka go lwana ka ra kereke o lwanela ntho ya nnete e le gore ga nke ba kry-iwa a ntshana mo go yona ga gona ile go support because o tsene ka ra kereke rong there is no way ka mogaradi ka mo go tletseng dinoga go ka kry-a nnete ka mateng mo go na le dinoga go na le maaka there was no way e ne go ka diragala gore o kgotsofale mme wa ka bjale go bonagetse after so many years now you are a trained soldier nna nka go tsheka go tshepa mme waka nka go tshepa nka emapelo gago ka bua fangedi o makana a re motlhomong o setso ka mogare a kgato ga ka nna you've got all the principles the only thing o ne o tshwere a wrong doctrine because go tshwere a wrong doctrine go tla nna le mathata even ditho ne o dumela mo modimong wa gago mara unfortunately ne go na le badingwana ka ba go setisa jale mme waka ke nako gore leto la gago le tswele pele mme waka jale tabeng ya tse di tsegetseng lesong rona ba re summarize ba re tlhoka thoko se se botlhokwa mo kore o tsebe fela gore mama nnete keke ya ba gona gobane ntho e ke tswang ko ke bile mosetsisi sebaka le gore ke bile sebakanya ke ne wa re 15 years one is 40 years but 15 years le ona ke telele gobane re go ga boima ke tsheditse nako ka foo jale mme waka taba ya ZCC is clear it's not a church yes it is a church let me say it's a church of Satan and ke matla a bona dutse nogi and ke ka mo mmama ba go sutlileng ka gone gobane ga ke utlwisise gobane ga e ba ntate o na sabine pi o na bina maybe a bina ka di-sponge a bina ka manyanya thamakima yes ke a dumela kerekeng ona e na le melao ya yone e sebedisang but they should have called him before a santse a phela go a buiwa le ena then a kgaleng moela ba ke ka batlo moete batla go ena mole ke sa tlhokafetse then le batla ba re ba maatlhola ka tsela e wrong eno they should have said it from the beginning or no re keke ratla go ena jale tabeng ya mama kgaitsedi ke utlwa bua ka ena ka foo ke leba le le bitso le gae no ga e tshwenye le yona because ke di-companions a bona ba dira mmogo le ena ba e fomile kao fela empa sekwa le ba lengwalo le reng ge jesu a e tla ga a tlise peace mo bathong yes we know that is a prince of peace but ga re bala lengwalo ore ke tlile a tlhokantsha ngwana le mmagwe ke tla tlhokantsha ntate le morwa wa gage ke tla tlhokantsha mme le morwedi wa gage jale ke ka mo iregang ka wena mme waka ga o bolaise go dilo tse diragalang mo ga o bolaise ke ga ba batle ntho tsengata mone o bolaise ke ntho e leng gare ga gago mme waka o se kwa tshwenyega the spirit that is in you is the spirit of power is the spirit of God is the spirit of justice so jale injustice and justice ga di dire go tshwana sa go mme waka tseba gore God has called you and tswela pele mama o bue le foko la gago mara o tsebe ntho e ke mpotsang yone leto la go ga la felela mo o santse o ile go sokola re santse re ile go tshwenya le ka mogare ga the change radio because ga re a kena botlhe ka gare ka mo kore ke batla go bua ga se gore ke batla go thusa motlho le ntshwale bamamedi ba lenang le golele bane la le change la utlwa le lona le ga re bua ka fa le gore bama re dimetse but you can feel or I mokete le mokete ke tao kene mara bontšhi ga ba kena jale mme wa ka tswela pele nyathelanga maatla God will bless you. Exodus chapter 14, verse 14. We were mewaka. Le kutu le me le me le me le me em. O sa go file a go tlhasa sa go file le Psalm 50 52. If I'm not mistaken, mangwala mangatanya na mo o bale then o tla go khotatsa modimo ka ene o tla le kwa Isaiah 41 verse 10 e buitsa re o se ka wa tshoga ona le wena. And then ha re ya go Jacob kwa chapter 1 mola go thogolana mo go foro ntse o thoga e tla bolella gore o go tsebile before go gene ba go tseba so o se kwa tshwenyega just press on my mother God will bless you e ka male na maatla ke ka male ka Jesu ke ntate le laka ke Simon mo khaleneng modimane le lona amen.
Dumelang ma change radio listeners magautrain dumelang tate mokoto le moifo kaofela in your technical background dumelang tate mokoto I just had an opportunity ya go utlwela program ya Sunday it should be Mawani and tate mokoto when you were visited by Mama Apali. Yo, that Mkoto, yeah, it's a very painful experience, situation ya Mama Apali. And then I really feel her in that Mkoto. She has lost about 3 members of the family, you know, under the same church. Definitely, you know, it's a trauma on its own. That Mkoto, it's a trauma. Mama Apani, you know, what makes me happy about you, Kuhori, was you know, there's nothing that can take you away from the presence of the Lord, you know, and nothing deters you from, you know, seeking the face of God. And then that's all what we need to do to survive. Mama Apani, you know. That's why even the Bible says, you know, they are not saved as yet. Because when the devil is angry the way he is, and then Otoma olebela around us, kibang kibo mamba ilohorne, they are close to us. By ilohorne, he can hurt, and then eventually, you know, already utusirna butoko. So we need to pray for our family members, horemudimo our, you know, even if, you know, they are in the hands of the evil one, you know. So Mama Pane, you know, it was a very painful experience you went through. And that, oh, your cousin, you know, I read the funeral arrangement that's without your consent, and say only the next of kin. And then, you know, Apusha, you know, the rituals are, it's clear, Horne, and Tune Aira, Moto Abolina, who are clock fitting. That guy, and I study ritual, I don't know any other thing. Na as a ritual, Tona di Aparozio, Tata Krake, who this is a war, because by his horror, they are going to command solo yahare by redirect irredilose wana banyakang idire, because that soul it away eleka mahare okay. That's, you know, that body will have been covered by the uniform in that atamailing ayapara, you know. So spiritually, you know, they are going to have an access, you know, to the soul. And that they everyone or atlokofalang ali in their hands. So it is clear, Bazalani, you know, kreke e Yamasuni is the mother of all witches. It's the most dangerous church, you know, that this Africa has ever produced. So it's clear, you know, how we are faced with a monster, you know, in this church. So Robert Alitapelo, and then we have so many members of our families, you know, they belong to this church. And then you know, wana, they are still in the dark. Abai woni ba sense ba believe or, you know, motho o ba marapela nkena ile modimo. So rapele ba zolane, let's pray for this lost sheep, gore modimo a khone go ba kreya, and then aba save o sana ka sela e modimo a re save leng ka teng. You know, bazalani, the Bible puts it very clear, you know. The devil, you know, roars like a lion looking for, you know, anyone to devour, you know. The Bible puts it straight, you know. The devil is not a lion, but he roars like a lion, you know, who appear as if he is a lion, but he is actually nothing. He is nothing. He's not even, you know, he's not even a calf. He is nothing. You know, so Aurora like a lion, but he's not lion. You know, we only have a lion of Judah, who is Jesus Christ, the Lion of Judah. So the devil, you know, wants to be a lion, and then he is never a lion. So through prayers, Razalani, you know, we're going to defeat this devil, all of us. So all what I can say, Mama Panic, you know, I'm sorry for this trauma that you have gone through. And I want to believe, Hore, you know, you have handled it, you know, much better. You can imagine if you Ngile was that throw the tantrums, go funeral, go. And then that, oh, funeraling. Oh, Lena, he is party to the arrangement that your cousin is saying. He is party to that. Why is Horne that law it is saying? And then it's not for the first time, you know, Abanali, some arrangement deal, labor to Baba Balohorne, Baki Baba Su Wawanamako. There are things, it's a the funeral parlor, did it sing, Kabatawa Suling, or what other people can do, Gabona. That, you know, Nalwena, Saisi. So that guy, or Haned is saying, Ozena, Ulua Pesa, Musu Obolena. You know, he would have been comfortable, you know, Adia Perry. So, Lena, why is her no? You know, what was actually, you know, conducted, you know, more Muslim over there. He knows very, very well, you know. So, but Mama Pane, you handled it, you know, much better. All what you need to do is, you know, commit to the prayers. And I can tell you, you know, the very same cousin, I'm telling you, does not necessarily mean he is the most devil's favorite. The devil has no best friend, you know. No matter how close you are with the devil, when the time, you know, arises, you know, for him to deal with you, he's just going to deal with you, because the devil is not your brother. The devil is not your sister. The devil is the devil, you know. The main reason why the devil is doing this to our people, you created the hell for me. I'm not gonna go to hell alone. The very same people who ba orong wabarata. The very same people who ba lohorne unkubile kulo hodi bungalaba la bona. I will take most of them. I will take them to hell with me. So that's why, you know, he is recruiting as many people as he can. Hore anyoko hoban samudim horai. O tla shoko di healing le bona batho ba bona bana ba hare bona ba le gore o re because modimo o rata tata as human beings e bana modimo. That's why the Bible says, you know, we are made in the image of God, you know. Le bo mboro ba le bo zondo ba le bo bushiri le bo mokwena, you know, no matter how demonic they are, you know, they were made in the image of God, you know. So Satano over recruiting Abaira, his little demons. So his main aim is to hurt the Lord. Or no, given about how Mara, I will turn them, I will make them turn against you. So, and then he did that. So, but Bazalani, you know, with prayers, you know, we are going to overcome. So, Mama Pane, you know, I'm grateful, you know, for who you are. And then you have stated as well, Hore, you know, only one gets a little more changes and getting hanging away in the way in a Gadina Godzilla, you would have performed, you know, remarkably, you know, the funeral parlor hang ke sentse e le wena ka dinako tsela, but let's thank God gonne Modimo has come to down gonne look my child, don't worry, you know, everything is under control, you know, I'm handling the situation. So Mama Apane, but look, Mama Apane, you know, yeah, you know, indeed, you know, you went through a trauma, you know, by losing three members of your household, you know, under the same church. And you know, it would not have happened if, you know, they were not members of this church. So yeah, Jesus Christ is on his way. Jesus Christ is coming back. That's why hell is empty. Every demon is out recruiting as much as they can, because they know, even if they don't know the time and the date, but they can smell that, you know, Jesus Christ is approaching bit by bit. Brother A.M. Pretoria. Bye-bye.
Dumela ntate wa feme, dumele gape le basebetsi mmogo le wena kaofela kaofela. Then ke be ke dumedisa gape he le Matšhentšhe Radio. So ntate wa ka, ne ke rata ganyane fela go kena mo tabeng ya Mme Maaphane jeke ga na le mo studio. So nka re fela go mme wa ka, mme wa ka, nna ke bone ka ntate Modimo o ratile gagolo, mme nka re go wena o kgothale o seka lla gobaneng o sa kgona etsa seno o batla o setsa go autwa gago. Mme wa ka, ke go letlololo gagolo ebilaneng ke Modimo la o fa maatla ka seo sentseng. Wa bona kgolositse moya o mongwe mme wa ka, wa bona noga e la e neng le tlase gabete a butuo o na ntse a robala dumanoga a sa bone go ntse a robala dumanoga. Ish, ka ukwa ntho e nngwe wa tsewa e nngwe ke ipotsa gona noga ena e ne mo etsa ga go betse ne mo etsang mare. So ke bona ka ntate Modimo o la o romela fele wena o etsa le go change di-room one ha go busetsa ntho gosane go na gosane segalenele ke utlwa tho a botile ena o tlokafetse le sa tsenang jwe ke ka ntho jwe ke ntho ke ena ka mogare ga ntlo. So ke bona Modimo a o ratile gagolo mme wa ka, nka re o itebogele gagolo, o entse thuso e fetang, o entse se segolo go feta seo ne o batla go seetsa gore bo tšhentšha diaparo, mme seo ne o se batla go seetsa ka gore ga ba kgona go seetsa o tšhentšheng diaparo tseo. Kopa fela o se fe ntate Modimo a sebetse ka seo, wena etsa se o tshwanetseng o seetsa seo naganang gore se tla o dumelela ka lebitso la Jesu Kristo duma diphatlho tseo tse a tsamaisitsweng ka tsona. Wena etsa se o tshwanetseng o seetse ka maihalela ke rapelele tseo tse a di apereng mosebetsi o o tsweng a di etse di sekebe tsa etsagala ka lebitso la Jesu fela mme wa ka. Jale itebohele, itebohele gagolo go Modimo ga yo gonne sa pheta gore bo kgonne go pholosa moya ona ka moleko ona wa ntse a gobala godumo a ona a sa tsebe o ntse a gobala godumo a ona. Ke a kgola moleko ona ebile o monyetse o nyetse mosadi wa ona. Empa he bone Modimo a tlholo ke letho ke mone o molokolotse, ebile ntse ke kopa molokololo o feta mo ka legodimo le mo la lefatshe gobane go tlhetse lokololwang tse tla mololwang mo lefatsheng le legodimo di a tlwa mololwa. So nka kopa mo etsetse thapelo eo bongweng ba gago bane wa tseba gore ga o rapela Modimo wa utlwa ene ntate wa etsa o leng ona o rapelela motho a ko gole mafatsheng. Di-changes di ba teng bophelong ba motho yo ka lebitso la Jesu Kriste fela. So seo ke se dumelang fela ke gore se entsweng ke motho a lefatshe ga se no felang tate Modimo. Never. A never se tlole Modimo le ga o ka ba hata ka lebitso la Jesu Kriste mme wa ka. Never. Empa se entsweng ke motho a lefatshe. Empa se entsweng ke Modimo. Motho wa lefatshe a ka tla ka tsohle tse ga etsa mehlolo a ke ba seetsa kapa setsolola se entsweng ke ntate Modimo ka gone. Kopa o itshetlee ka lebitso la gae, o itshetlee ka lebitso la Morena Jesu Kriste Sangren o wana Sareta. Obane lebitso la gae le maatla o feta ntho tsotlhe. Le ga re tlolela mme wa ka lwana o tiile ga o lwane ya matsogo mme o lwane ya moya. Seng ka o fang sona ka re thaba o thitietse mme wa ka wa pediatla o bona go Modimo o arabetse o bone. Ke ntse a tla o arabela o feta mo o tlole meleko o feta mo. O e qhaqhe meleko e nantse o le gaga mme wa ka ka lebitso la Jesu tlhe. O e qhaqhe tse ipatileng. Tse ipatileng mme wa ka. A ke re ntate Modimo ke ena monga tlholo ya lefatsheng le. Ke ena o tlotseng tsetlhetsetse lefatsheng mme wa ka. Bolelela Morena Jesu Kriste ke tsotlhe tse ipatileng mafifing tlase gampa lefatshe ke re le ka gara metsi e tsa ntate Modimo. Ntate Modimo a qhaqhe mafito a otoma bophelo ba ba botlhe bo ba lakaletsang bophelo a qhaqhe. A qhaqhe mme wena o nke o latlhele sebobe sa mollo o tshese ka mollo wa legodimo ka maatla a Jesu Kriste fela nje. Amana mmaka. O tswile mola wena tironkong ya Satana diabolosi. O tswile mme tlo lopolole bana beno ka lebitso le maatla a Jesu Kriste mme Jesu Kriste o sa tlhoeng ke letho. So se ka llage ngwaneso jale potso ko rena ngwaneno jalo o bobala oduma eng mme wa ka gae le mo bethetšhe setswe kopa o botsa ntho eo. Ke a gola sa bile a tshaba le nthone o thweng ke bethe empa oduma tsena tsotlhe ke thabela ba nako le gona o re butse matlho mme wa ka ke batla o bua maaka ka seo se etsaetseng o re butse matlho gore nako e ga re tlina. Ya, ke a tseba gore motho wa nna ka baneng ke boi gagolo. Ke dula ke sheba yong ke nto gotlha ke tlina mme wa ka nna a kere ke tla tlina. Ga ke motho ya nago etsa spring cleaning na sena le letsatsi la teng. Nako yotlha ke tlina sentse ke etsa yong ke nto. So ka ga nthona e ka ba molaetsa wa batho botlhe ebe ba utlwile. Ba seke ba dula ka ga matlo a bona ba nka dibeke. Ba sa check-e matlo a bona ba ntse ba reka nako itseng ba tlaetsa. Shebe ka tlasa disofa ka mona ka tlasa dibete. Batho ba phamise matrase ba shebe. Wa bona mme wa ka ba shebe ka lebitso la Jesu wa Nasareta. Meleko ya dihele mo bana Satane ke Satane. O bontshitse ba bangata o file ba bangata o rutile ba bangata mme wa ka. Le ba ne ntse ba sa nagane o etsa tseo tsotlhe ba di nagana. Raka jekulena ka leboga mme wa ka ka lebitso la Jesu Kriste o matla otlhe. Ga ke se ka etsa tlipi e telele he ke buile gape ke gotlile maare seng gampetlhe banna matšhenšhelebi a matle ne ke rata go tholetsa ntate Matlala. Tšhe le botlhe ba ntseng ba bua mpa ntate Matlala ke tla tsho so gampe ntate Matlala le gaine o mongwe ke motse o na le ntate o mongwe gape ke tsebe ya ke kwa lebitso ke mang ke ntse le ena ntate Matlala ga ke tsebe ke re ntate Matlala because ke utlwile mme yo lwa mme a buang seZulu mme wa moZulu ntate Matlala ke nagana gore re bua ka motho a iwane. Ke utlwile mme wa ka motholetsa le nna ke a motholetsa le mme wa ka le nna ke a motholetsa. Ke a le tholetsa botlhe kaofela ba ntseng ke ba utlwa ka temana e i-one. Ke re ke letse go feta moo batswadi le buletse go feta moo. Halleluja. Ntate Matlala o tsewa o la bua fela a sa tshabe motho a ba ke ena. la bua tate matla la bua ne he ba tswadi le nna ke sampane ke rena ka nnete setsa lang ke eng vele vele ke eng o itsala a tsara pedin tate modimo re tile ke kopa o kena mona tabeng ena hape tate Musa. Ntate Musa, kutlwa ore mme mongake apare masela hae le tsebe o bona ore na mme mongake ngaka ya nnete apara masela a jwang. Ashe, ntho eo ha e sebetse a ka hlaya mme mongake ka masela tete wa hlaya ka ona ba bang ba le bona ba wa reka masela ao bona mane bentseng le banyatsa bentse le re ke di-fake doctor e ba wa reka le bona ba hlaye le bona e tlare ha ba hlamo o tlare ke bona bannete ba ra o kopana le seterateng obviouske dumela le a tsheba le lona gore TV motho a ka hla ka ra TV apare ntho tjena ga ke motho o sa bone ka ofela ke lefatshe ba se ba ilwe reka le bona ba batho ba yapa ntho tshwanang fela le mona batho motho o tlo hlaha mo ha tlo bonwa ke batho ke motho o iwang tlo bonwa ke batho ba bangata hampe batho ba bangata hampe ba keneng mo The Change Radio and hape ha mme a hlaha mo o tlo trenta ka masela wa tlo trenta so kaofela batho ba ratang ba tla utlwa ba kgatlhile ba iwa reka. So e tla re ga o tsamaya mo lapeng tsego ke motho a nnete ka nthe a se motho a nnete bontse re elwa ke ena ga ka nnete a nthe a se yona so ke bona idea eo nna e sena ntate wa ka ga e sebetse e seng gampe motswadi wa ka ga e sebetse ga e etse sense ka nnete ke bua nnete e nkele fela gona ke bo mongwe ke ba bakae ngwana boletanang le bona mo di tseleng kapa direnkeng kapa dishopong di-whatever dimoleng bo e seng bangaka ba nnete ba apere dintho tseo masela jalo le ona wa ya batla wa reka le tsone dingaka tšhitšha tse tsentsega ke dingaka tšhitšha a se dingaka tsa nnete botlhe a ke tsena ga le re I don't understand yona ga le re ngaka tšhitšha ke ngaka ya nnete le bolela jang a le re ke ngaka ya nnete gobaneng fela a sa thwasa. Ke kopa o lo jwetsa ge batswadi gore dingaka tšhitša tsena tsentse lere ke dingaka tsa nnete nna ke dumela go tla tswa go motho I don't know but le bona ba se ba rutwa bongaka ke dingaka tsela tse thwasitseng dingaka tšhitša se di rutwa bongaka ba ntsha dikgomo ngaka tse thwasitseng di ba ruta bongaka jaanong mompolelela gore a ke di a tseba go na le ngaka e nngwe e kilare ga a ya metsing go na le moriana wa kenang ka yona metsing mo o kena ka ona metsing mo kapa o tlhapa ka ona kapa o etsang a ke tsebe jale o understand-a gore le a understand-a ka o fela ke sa bua ka ntate Musa le wa ke bua ka o fela the whole the rest of you so la understand-a gore ngaka ditšhitša tsela he ga di rutiwe ke motho o thwasetseng o tlo kgona go difa le ena moriana gore tsamaya le wena o emetseng ga ntse a sa thwasa tsamaya ga ke re o mofa seo a nang le sona mofa sotlhe sa nang le sona lo se fontshitse gomo so yonke nto e entseng wa moetsa and-e ba ba thwasisa le o ba thwasisa he batho ba modimo ba ba thwasisa so ashe nna ne ke kopa gore le sekene la itswetsa la re ngaka tšhitša e lokile ga ya loka ga ya loka ntse ba tshwana batho bana as long e le ngaka gae ba tshwana ntle le ngaka tšhitša eo e sa yang go na le kekile ka kuela go thweng go na le ba ntseng bache ga ke tse metseng e meng bate gona kaga lesotho ke la bona ba bangata jwang mona ba tswa ko lesotho ba bangata jwang ke bonga ka tšhitša gana mono mo renke mo pela kgothe mo nna ke di ka botsengwe dipotso ka mmatsa go na wena o thasitse kae a bua maaka re hantate mama mama are kae o thasitse are e o thasitse jwang are ke ne ke ana re ka me rena re ke re ke me rena ka re ntshetse pele are a e le tena ke ntshitse kgomo hanta jona ke le tsena ona re hanta temang jwale seng ka o hlokomedisang tsona kore ba bang ba maaka ga ba tseba lebitso la ngaka ba tla ba thwasitse teng ba le maaka ba bang ke nnete ba ntsha dikgomo jwale mona teng ke bua ka ngaka ene ke utlwe straight ngaka eo ya ntate o re ile lesotho a o setse isiwa ka re go na le ngwanana moakile a mo isa ngakeng lesotho are e le gantse re tlhopheya he so moaka a kula are go na le ngwanana o mongwe wa lesotho o kile a mo isa mong a ga re ke re mong ga re fitlha mono ne re ne re tholeng tate wa sebetsa ka baebele fela ke mmotsa o ngaka e jwang o thwasitse are a thwasa ena bongaka o borutwe ke abutiwa gae gae bo ee ke rutwe ke abutiwa ka imagine motho ona o nka baebele wena o tlo o jetsa go o tlhabe o tla o fa pena go tlhabe ka ga baebele ka mo o mathise mo letso la gago le emang teng ga ke tsebe o bona jwang he o tla o jetsa ga le ema fela wa enka pene o tlo o jetsa mathata otlhe gago and-e o tlo o jetsa ona ka nako wa ke motho wa thwasa a thwasa mago o tuwe ke a botu gae ga re iputseng gona mogena mo rutile eng jwang la bona go dingaka tšhitša le tsona re seke ra itswetsang gore ga di a thwasa unless ngaka tšhitša e sayang e sa ntshang kgomo e ikelwang gonake ke ka bare gona le ba bangwe ba re gona le ba bangwe motho a teng ke motho fela nje ga o fitlhe a checka meriana fela ga mo jetsa a lo checka meriana o fe a jetse o etse this o etse that ba re o ke motho fela o sayang dingakeng o sa rutwang le bona ba re ba teng ba jalo mpa ba re o ba thola ka thata so le understand-are mona o se o tletse go tletse dingaka tse thwasisisitsweng tse rutuwe ba rutana bona la bona ba bangata jwang mo South Africa setse ba tletse jwang mona ba rutana bongaka batho bana so ga gona gore ga o sana moyo le fifi mo go bona ga iyo taba eo nna ke a ba tshaba aya ke ba thupa maaka ke a ba tshaba ke a ba tshaba ka nnete so nna ga ke kgothaletse batho gore ba nne ba itsetse gore dingaka tšhitša di lokile nna ke a gana batswadi le ka ntshwarela ba ba rutwang bongaka ga rutwa batho bongaka batho ba so se seng teng fela ke gore a re itshepeleng fela gore rona re tla thusa ke modimo wa rona ke ena ngaka ya rona ya bophelo e e fetang tsona dingaka tse ke dumelana le mme o laneng a re tlholo ke tlholo la o selemo wa modutse a tšhare tlholo ya modimo ke tlholo ya modimo e ntse ke ntate modimo like ga o tlwa o tshwere ke mala a tsamaye o galagala o nwe ga o na le thole e kene mo lomo ya lefifi ga o a isa ntw a ditsweng a ke ntho tseo ke dumelana le ena ga ke bone nna phoso le teng mo che ga ba ke a latlha letlang jetsampa ga i don't understand because o kgona go lenka legala motho ke legala eno o mala a tlo fola nna ke ntse phoso mo ga di a kopana le tsangaka e tswang kae kae ga di a kopana le mo ya lefifi ke nna kwa legao le gapelele he ga ke nagane bona le phoso mo ga nne ke o tla nka ntho tsa mothong tse tswatswa ka dintho tsa gae tsa lefifi kana di tlo o aparela o tlo tlisa mathata ka go lapa la wa e bona ntho ke le boa batswadi motlhomongwe ga ke tsebe hempa nna ke ka se ke se utlwisisang ke dumela le batho bane bane ba re la o tshwarwa ke flu kgona go ga moriana mane o tlo o nwa wa nwa wa fola kapa wa o ga mono tse o tlhatlha mono wa futha ka tsona wa tlhatlha jale go na le ntho tse tshabisang ke le ka kwa tlipi engwe ya mme mongwe a ntse a bua mona ntse a bua re motho ntho eno ne re e dula le setlhatlheng wa dula jalo ha nna jalo ha moyo le tshilo so bua go le di hlahleng wa dula mme di di fateng wa dula a o ka jalo tshabo estate le hana mo nna ke tsena hana mo le kae reng he ba tswa bua ka o pa ke re she di ke ke di shabisa ne ntho tsena ka le bitso la Jesu Kristo re na sa gata ke a le bo ha ba tswa di ba ka ntsha ba leng ka tripitelele amen ba tswa di
Madume moetapele wa feme ke ne ke re ke go dumedisa mo ine le matla la morena wa rena Jesu Kriste ha mmogo le bapalami ka nna magautraini le bone ke ba dumedise wa feme ke ne ke re go ntumela moetapele le nna ke go nna le lentswe ka re ga terena le nna ke go nna le la motlapi mo motlapitsong wa feme ka gare ga terena re ba mefutafuta ba dikereke mo tereneng ye ke mefuta e mentsi ke mefuta ya bazelwane Apostola, ma ZCC, ma Roma, dingaka tota diteng ka ha basebeletsi. Re bantsi ba family, majamane le bona teng ka ma rasta. Ke mefutafuta wa family, ma apostola teng ka. Jaanong ka gare ga terena wa family. Ke dikganetsano hela tse dintsi-ntsi olo wa kereke e rileng o tla go bolelela gore tsela ke ye e tsamaega jaana le jaana go tlolo wa ngaka le ene wa ngaka go bolelele gore ee tsela ke ye e e siameng e isang bophelong ke ye ga ore o reditse wa ngaka wa feme go tle wa wa mozelwane le ene wa pholoso le ene a go bolelele gore nnyaa tseo ga se tsone tsone ke itse di tsamaya jaana tsela isang go morena Jesu ke ye ga re o reditse mopholosa wa feme go tla ba kereke ya ga Jesu go ntate PM o tla intshwarela ga ke mo totile ka leina mme ke ene gara ke mo groupu ye ke itseng gore ke ene o reng wa kereke ya ga Jesu le ene ntate PM a go bolelele jaana le jaana gore nyaa tsela ke ye yeng ga se yone fela jalo ka go farologana ga bone moetapele ba kereke ya ZCC le bone fela jalo jaanong dilo tse di ntseng jaana moetapele di feleletsa di tlhakatlhakanya motho tlhogo motho ga o batla go ithuta o re wa ithuta o feleletsa o lo a tlile le ena a go ntshano o re ithuta teng o lo le ena a go ntshe fong feleletsa e le gore jaanong motho ga o sa tlhole o itlhaloganya ga o leng teng ka gore wa kereke le o buelela kereke ya gagwe wa kereke le o buelela kereke ya gagwe gore tsela ke ka gore o mongwe le mongwe wa kereke ya gagwe wa feme o batla gore e nne ene a tsayang sefoka a gapa motshameko ga gone o batlang go salela ko morago jaanong e feleletsa e re tlhakatlhakanyetsa e re isa godimo le tlase go simololanwe ka mogare ga terene wa feme go sa tlhole go le monate ka gore dikganetsano di dintsi wa feme o lo tla go bolelela gore se go ita goreng se sa riana se ga sa siama kabe ka go tlhaloganya wa feme ke go tlhalogantse sentle la ntlha ke ne ka re ga ke go tlhaloganye tate mokoto ka baebele ga o ne o bua gore baebele e sentse matshelo a bana ba modimo ba bantsi baruti ba bogatwa ba bohata ba maaka ba tsieditse bana ba modimo ka baebele ka lentswe la modimo jaanong ka be ka go utlwa ga o ne o bua gore mo training a re tseng baebele re e beeleng ko thoko mme ka go utlwa sentle ga o ne gore ga ke re baebele e seka ya balwa e tlogele go balwa ko magaeng o ne gore mo training a baebele e beelwe ko thoko ka gore ga baebele o ne o e dumeletse ka gare ga gao training tate mokoto le teng ne ya go nna moferefere o mongwe o montsi mo training ka gore o le o tla go bolelela gore scripture se se reng sa go riana sa riana o le le na go ntshetse lekwalo le le rileng gore no lekwalo le le rileng la gamama la riana kore e ne ya go nna moferefere ka re ga terena jaanong ke go leboga gore tate mokoto o ne wa lemoga dilo tse moya wa galalela nna a kgona go lemosa dilo tse gore baebele e be e le ko thoko mo gautraine e seng o sa re ko magaeng ka re no lemogile re moferefere o tla nna teng mare ba tsamaisana le thomo ya gago ntate mokoto ba dirile the way o kopileng ka teng ga ba tsenye baebele ka gare ga leetole ka gare ga gautrain ba utlwang thongwa gago mare ba ba sa utlweng thongwa gago batla ke ba ba tswelelang pele ntate mokoto ba ntsha ditemana ka gare ga dibaebele ka re olo o tlatla a tla go ntsha commenta gagwe a tla go bua ka lekwalo o mongwe le ene o itse lekwalo dibaebele le ene a tle go bua ka a ganetse olo ka lekwalo la gagwe le a le ntshitseng jaanong seo se se baka moferefere ka gare ga gautrain ene anong ga se ntse jaana se phasamisa leeto la gago ntate mokoto jaanong go na le se ke se utlwang mo go ntate PM ha bua ka baebele a sione gore ga ya siama ka baka la gore difela tsena ga se tsa modimo ke tse di ikwaletsweng ke motho ga di a siama jaanong e bona gore dilo tse di ntseng jaana ntate mokoto di baka moferefere ka gore le nna jaaka ga ke le ntate ntwagae jaana ntate mokoto ke ka itlhamela sefela nka nna fatshe nna ka itlhamela sefela se ka sone ke tla ipula gore sefela se ke itlile go baka modimo ka sone sefela se nna ke ikwaletseng sone ke ipolela gore ha before ke bala baebele ke opela sefela seo ke rorisa modimo ka sone ha ke tsoga phakela before ke ya go rapela ke opela sefela seo ke leboga modimo ka sone e le sefela se nna ke ikwaletseng sone jaanong ke batla go botsa gore a gao go phoso na ga nna ke ikweletse sefela se nna ke baka modimo ka sone a go tla bego le phoso ka re ke utlwa ntate PM a tlhalosa gore difela tse di leng teng tse tsa sione di phoso ka baka la gore motho ke ene a di ikweletseng yaane ke ipotsa potso e le nngwe fela gore a ga ke dira seo se se siameng na se modimo a ka se itumelela se ke mmakang ka sone ke mo tlotlisa ka sone a ke tlabe ke le phoso ke potso e ke e botsang dilo tse dingwe ntate mokoto di tota di feleletsa di re sa tlhole re itse gore re le bana ba modimo re tshware eng re dire eng di re tlhakanya tlhogo ka bakala gore o le go ra jana o motla go bolela gore baibele ga ya siama e ntshunyana mo godimo le kwa tlase e ntshunya ga ya siama ke ya bosathane ga se ya modimo o mongwe gape a go bolele gore kopelo ya difela le wena ga ya siama ga ya siama mo modimong dilo tse dintseng yang tate mokoto di re tlhakanya tlhogo re feleletsa e le gore yanong ga re ikitse mo re leng teng ke ka mo ke reng tate mokoto kereke nngwe le nngwe batsenyi ba kereke nngwe le nngwe tate mokoto jaaka re kopane mo gautrine mo training o mole mo o batla go tsaya sefoka o mole mo o batla gore a nne ko godimo go utlwe ka ene thuto ya gagwe go utlwe ka ene le ga ka nako ngwe a latlha batho ntate mokoto ba ga ana sepe fela ke fela gore a be ko godimo go utlwe ka ene ga dilo tse dintsi yang ntate mokoto di tota di re kgoba marapo kare ke thuto tse dintsi-ntsi ka mo gare ga terena thuto tse dintsi tse ntate mokoto di feleletsa di dira moferefere ka gare ga terene ka gore re kopane ka re ga terene re sa tshwane ka ditumelo re le dikereke tse di harologaneng jang di re bakela moferefere le ne go sa itlhaloganye ka gore o le o bua ka gore nna ke nna o mogolo nna ke nna o mogolo tshwanetse re ano re utlwe ka ene o mongwe le ene a re ke nna o mogolo tshwanetse re utlwe ka ene o mongwe a re nna ke nna tshwanetse gape le ene re utlwe ka ene e re bakela moferefere mo e le goreng tota re ntate mokoto motho o feleletsa ke na le monagano le mongwe fela gore di-commente tsa mo Gautreng ke se ka tlhola ke di reetsa kare tota motho ga o ntse o re o direditse o feleletsa o latlhegile yanong o sa tlhole o itlhaloganya ke na le monagano fela gore fela ga ke feleletsa post ya ka ntate mokoto e ke romela mo go wena e be e le ga yanong ke tswile mo di-commenteng tsa magautreng nna ke go reetsa fela tse e leng tsa post tsa gago ke go reetsa tsone fela ntate mokoto ga ke sa tlhole ke ya go reetsa dipe tsa ba mamedi kana tsa magautreng ke tlile go reetsela di-video clips tsa gago gore di-audios tsa gago fela leeto la gago ke lone ke itlileng go le sala morago fela ntate mokoto ke dumela gore leeto la gago le dithuto tsa gago tse re rutang ka tsone ntate mokoto ka metlha le matsatsi ke tlile go sala tsone morago fela go utlwelela tsone fela ke tsone di tla nthutang ke tsone tse e tla reng ga ke direditse ke be ke di sala morago di tla nkisa ko tseleng e e siameng ya modimo ke tsone tse di tla nkagang ke tla bona lesedi ka dithuto tsa gago ntate mokoto ka gore ga re o reditse tsama Gautrene o le o bua jaana o le o bua jaana o le sega sa siama sega sa siama wa itse ntate mokoto ga tota re ne re tshwaela ka di-audios tsa gago or di-voice clips tsa gago ga ne re tshwaela fela ka tsone ke dumela gore mo Gautrene ne re dikgana tsano ne di sekitla di nna teng yaanong o molemo o ntate mokoto re bolwa kere o molemo o batla go tlhagelela ko pele o molemo o batla go tla ka molangwana gagwe a konope molangwana a gagwe re gaisana ka melangwana mo Gautrene re bona gore ke go ka o kolopelang o mongwe a bua re nang ka o kolopela kgakala go na le lona o lo le ena re anang ka o kolopela kgakala go na le lona yaanong ke dilo tse di re bolayang ka raka lebaka la gore o mole o mo ntate mokoto o batla go tlhagelela ka magetla na dilo tse dintsi ya di baka moferefere thata di tlhakanya motho tlhogo feleletsa o dikologa fela ano o sa tlhole o itse gore o ye ko kae jaanong ntate mokoto thuto ya nnete ke wena ke wena ka baka la gore o moletong o romilwe ke Modimo o tsamaya ka moya o galelang ke wena thuto ya nnete ke motho o tshwanetse re o e sale morago ka dinako tse tsotlhe ka baka la gore nna ke ithutile ka wena go bua nnete ke ithutile ka wena ntate Mokoto go tloga fela o le kore radio kgotlheletsaneng ga o na le ntate Maboshoboso sale ke ithuta ka wena teng hela gago ka be ka go sala morago sontaga se sengwe se sengwe ke go sala morago ke utlwa dithuto tsa gago ka di rata ka di itumela di a nthuta jaanong tse di tlhagelela mo Gautrain ga e kgona ntate Mokoto di mebalabala di dikgala-kgala ka nako nngwe di dikhibidu ka nako nngwe di ditala ka nako nngwe di di-white fela jalo ga ore santse ro shebile kgala e khibidu go tlhagelela e white go tlhagelela e green ntate Mokoto di tlhakanya tlhogo ntate Mokoto jaanong nna tota e se ka mowa o mašwe ntate Mokoto ke ga ke sa tlhole ke reetsa di-voice clips tsa bamamedi ba the radio change ga ke sa tlhole ke di reetsa fela ga ke fetsa ka audio ya kae ntate Mokoto ga ke sa tlhole ke tla ke tlo di deleta tse tsotlhe e ke tlileng go e sala morago la sonta le sontaga ke ya gago ntate Mokoto e tla re ga ke tshwaela ka dinako tse tsotlhe ke tlabe ke tshwaela go tswa mo voice clips ya gago ke yone ke tla tshwaelang hela ka yone fela ka gore nna ntate Mokoto go bua nnete ke setse ke tlhakane tlhogo ka gore dikgala di dintsi mo Gautrain ga ore o shebile e white ke blue ke green keng di na le matsapa thata motho a letsa o sa itlhaloganye jaanong ke a leboga moetapele ke a leboga thata go menagane ka sebaka se omphileng sone ntate Mokoto ka baka la gore ka metlha le matsatsi ga ke dirile wise sleep fa ke a iutlwa mo gare ga radio change mo Gautrain ke a iutlwa ya tlhagelela ke be ke reetsa le nna ke be ke ja monate kale le ye ke a leboga ke a tshepa ke a dumela gore le yone ke tla kopana le yone ntate ke tla boa ke itheetsa gape ka gare ga yone tanki moetapena Modimo a go boloke amen
ga go kopane comment section e ba ratiwa ka dikgakgatheng gona teng go tlo gona maikutlo a lone ke a feng ka tsena setlhe kaofela se buileng ke la rata kaofela ebile ke la rata gagolo le seke bela le barata basedi yo jele tlhokomela bamana ka pala a perekanya se re dile keresemo se ngwe apeape December tse dingwe apeape ke tse ka morantlo jo nako ya fofatlhe batho ba Modimo empa re leboga Modimo ka bophelo re leboga Modimo ka tsotlhe.